Umutekano. Umutekano ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'ubushikiranganje bw'umutekano mu Burundi. Umutekano.
Ndabaramutse nchuti bagenzi nongere ndabahe n'ikaze mu kiganiro umutekano. Ikiganiro mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha makuru cy'ubushikiranganje bw'umutekano gukinga no gutabara mu gihe cy'ibiza n'isibe. Umugwi w'umupira w'amaguru Rukinzo FC ni umugwi ukukira igipolisi cy'u Burundi ububarizwa mu cicaro ca mbere. Uwo mugwi nuhengeshanya kwerekana ugukomera kwawo kuko ubu ari uwo mugwi uzoserukira igihugu mu mwaka uza mu ihiganwa bita Coupe de la Confederation. Ku rundi ruhande, uwo mugwi Rukinzo FC uherutse gukina urukino rwa nyuma final aho wahataniye igikombe cy'umukuru w'igihugu n'umugwi wa Egrenoir de Fighters ku kibuga cy'inkino igitega Stade Ngoma. Mu kiganiro cy'uno munsi tugaruka ku mateka y'ino mugwi Rukinzo FC n'intambwe ugezeko. Turagaruka kandi ku byaranze urukino rwa nyuma final uwo mugwi wa Kenya na Egrenoir aho hatanira igikombe cy'umukuru w'igihugu igitega kuri Stade Ingoma. OPE Bizindavyi Jean Pascal ni je ngiye kwashyiza kino kiganiro ni musangwe kaza.
Uyu mugwi washoboye gushika mu rukino rwa nyuma ariko final na utaronse amahirwe yo gutsinda akaba ari umugwi wa Rukinzo akaba baronse umudari w'ifeza hamwe akabasha bakomera amashyi Rukinzo hoye
igibona ni Rukinzo FC igitega mbuginga kirundongo zibavuga Rukinzo kuvuga hose Rukinzo rwa mbere ufise abakinyi b'igitangaza mukuru de mitsindo ndibitangaza ubu bankuzi bwabo ni ntangere birukangeregere ntibatera n'imigere bakufatiye umupira barajanga makuru sibahana mapasa umupira guhasa chaka 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 direct mu igoro ndabo ndibendera rya Rukinzo rihungabana ku mpande n'impande abafanzi bajya ari igikosi abana buvuzere misore buvuzere abagabo kubita ingoma inkubi n'abagore n'amajambo mutiho muvuge Rukinzo ati tupa ndani
ndasubiriye kubaramutsa. Inyuma yaho umugwi w'igipolisi Rukinzo FC umaze kwironkera itike yo kuzoserukira igihugu mu mwaka uza mu ihiganwa Coupe de la Confederation, uwo mugwi nyene uherutse no gukina urukino rwa nyuma final kwa 11 rusambi 2019 uhatanira igikombe cy'umukuru